yeah. Uvo mereze mbali yako achita kodi uchite kuti cheka cheka kuti amvetete usachite kumu umiriza kuti mukondane kodi utimupe mbeta kuti akukonde usachite kuyaluka nazo chikondi sakaka ka kakamizana chikondi siti ka kakamira chikondi sakaka ka kakamizana chikondi siti ka kakamira ngati watopa murekere 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 ngati walema muchokere 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 osakaka kakamizana abwere ndi nzeru zake the mind, the body, the soul ati kukonda iwe uzeti wanzo uzichita kumva kuti wina pali penzo zijazo malotana muka teka meso she be the queen, na iwe king in your castle noti vijavo vizana kuwa waso chikondisa kaka kaka mizana chikondisa kaka kaka mizana Chikondi sitika ka kakamira Chikondi sitika ka kakamira Kati watupa murekere 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 Ati ngati walema muchokere 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 Ati ngati watupa Chikondi sakaka.